obukungu bulinga obuti egwaweti
kakwata katulako nekwata netuula mukifaina amakati ate akatukagira katulako wekati
bino byewakutta jjo
so kati obanga olina oba osobola okudduka kikwata n'okudduka n'odduka
We shall get him. Let's go down.
Thank you.
Thank you.